Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawuyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawuyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Aikolana, buso wami, aukolana.